Mark chapter 8, Umarko isahluko sesibhozo. Ngalo mihla, sakuba sikhulu kakhulu isihlwele singenanto singayidlayo, wababizela kuye abafundi bakhe uYesu, athi kubo, ndisikwa imfesane ngenxa yesihlwele, ngokuba sekuntsuku ntathu behleli nam, bengenanto bangayidlayo. Ukuba ndithenda bandulula baya emakhayeni abo bengadlanga, botyhafa endleleni, kuba inxenye yabo ivela kude. Bamphendula abafundi bakhe besithi, wokuzuza phi na umntu ukuba nako ukubahluthisa aba ngezonka entlango apha. Wayebabuza esithi, zingaphi na izonka ninazo, bathi ke bona zisixhenxe. Wasithethela esihlwele ukuba sihlale phantsi emhlabeni, wazithabatha izonka zosixhenxe wabulela, waqhekeza, wanika abafundi bakhe. Ukuze babeke phambi kwabo, babeka ke phambi kwaso esihlwele. Baye beneentlanzana ezimbalwa, akuba esikelele, wathi mazibekwe phambi kwabo nazo. Badla ke bahlutha, basusa amaqhekeza aseleyo, iingubo zisasixhenxe. Ngekaloku abo babesidla ngathi babemawakamane wabandulula. Wangena kwa oko emkhombeni nabafundi bakhe, weza emacaleni asedalmanuta. Baphuma abafarasi baqala ukubuzana naye, befuna kuye umqondiso ovela emazulwini, bemlinga. Enconile kanzulu ngomoya wakhe wathi, yinina ukuba esi sizukulwana singxamele umqondiso, inene ndithi kuni, unakanye ukuba sinikwe umqondiso esi sizukulwana. Wabashiya wabuya wangena emkhombeni, wemka wayanga phesheya. Baye belibele ukuphatha izonka, babengenanto banayo emkhombeni ngaphandle kwesonka esinye. Wabayala esithi, liqaleni nililumkele igwele labafarasi negwele likaHerode. Baye becamanga besitshono ukuthi kungokuba singenazonka. Ekwazi oko uYesu athe kubo, yini na ukuba nicamange ngokuba ningenazonka. Anikaqondi na, isaqaqadekile na inhliziyo yenu, ninamehlo nje aniboni na, ninendlebe nje aniva na, anikhumbuli na okuya ndaqhekezela amawaka amahlanu izonka ezihlanu, zaye zingaphi na izitya ezizele ngamaqhekeza enazisusayo. Bathi kuye, zazilishumi elinazibini, okuya ke ezisixhenxe ndaziqhekezela amawaka amane, zazingaphi na ingobozi zizele ngamaqhekeza enazisusayo. Bathi ke, zazisixhenxe. Wayesithi kubo, phofu yini na ukuba ningaqondi. Uthi aze kufika eBhetesayida, bazise imfama kuye, bambongoze ukuba ayichukumise. Uthe ayibambe ngesandla imfama, wayirholela ngaphandle komzi, watshica emihlweni ayo, wabeka izandla phezu kwayo, wayibuza ukuba ibona ntoni na. Yaza yakhangela phezulu yathi, ndiyababona abantu, kuba ndibanaka behamba ngathi yimithi. Wabuya wazibeka izandla phezu kwamehlo ayo, wayikhangelisa phezulu, yabuya yaphila. Yababona bonke kakuhle, uthe ayithumele endlini yayo esithi, uze ungangeni kuwo umzi, ungathethi nakubani kuwo umzi. Waphuma uYesu nabafundi bakhe, waya emizini yaseKesareya kaFilipu. Waya endleleni ebabuza abafundi bakhe esithi kubo, kuthiwa ngabantu ndingubani namna. Baphendula ke bona ngokuthi, bathi unguYohane umbhaptizi, abanye bathi ungu-Eliya, bambi ke bathi ungomnye wabaprofeti. Athi yena kubo, ke nina nithi ndingubani na? Aphendule ke uPetros athi kuye, wena unguye uKristu. Wabakhalimela ukuba bangaxeleli bani ngaye. Waqala ukubafundisa okokuba unyana womntu umelwe kukuba eve ubunzima obukhulu, alahlwe ngawo amadoda amakhulu nababingeleli abakhulu nababhali, abulawe, athi emveni kweentsuku ezintathu abuye avuke. Elo zwi wayelithetha ngokungafihlisiyo. UPetros wamthabathela kuye, waqala ukumkhalimela. Uthe ke yena ejikile, wabakhangela abafundi bakhe, wamkhalimela uPetros esithi, suka uye emva kwam, Sathana, ngokuba ungazinyamikeli ezikaThixo izinto, unyamekele ezabantu. Esibizele kuye isihlwele kwanabafundi bakhe, wathi kubo, osukuba ethanda ukundilandela makazincame, awuthwale umnqamlezo wakhe andilandele ke. Kuba othe wathanda ukusindisa umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo. Ke yena othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam nangenxa yeendaba ezilungileyo ezi, wowusindisa. Kuba komnceda ntoni na umntu ukuba uthe walizuza ihlabathi liphela, waza wonakalelwa ngumphefumlo wakhe. Okanye worhola ntoni na umntu ibe sisananelo somphefumlo wakhe. Kuba othe waneentloni ngam ngamazwi am, kwesi sizukulwana sikrexezayo, sonayo, naye unyana womntu woba neentloni ngaye. Xa athe weza esebuqaqawulini boyise, enezithunywa ezingcwele. Amen.